me akoye yinu me beka ba bia na obeda nyina me beka do na obenya even beka se obenya 64% me boa ene onye 62% na ese ene ne yese Bawumia will be the best president ever of this nation what dia chureto wo aguso na ade bi omu beye bia ni honma beye no weapon forms against Bawumia will never and ever prosper because we know say spiritually you are ahead of them. Yen nada obi a na Bawumia nyo obi a otam sika tetem krofo na akasese.
And also obenfo radio ye bawrem a na ye bawrem e ye prophet Paul Kusi Apia. Ye kwana kachi. Meka prophet Paul Kusi Apia na mekyre NPP D4 ba kwa aka ana se Dr. Muhammad Bawumia D4 ba kwa waka ono ene okasa ewo untumi radio so o kyerɛ sɛ wono onye D4 a yedi sika ekɔtɔ no ti sɛ D4 nkae no wono onye D4 a yetem sika enkanya saa ene kɛ di sika bebre na abrɛ no ɛsɛ ongi sika no na onsesa na no ongi sika no na onhyɛ nkɔmfama amanyɔku obi nanso ono de onte saa titu se NPP amanyɔku ndi Ashanti region ahyɛ ne sapaa de obuake aneke obɛhwɛ se NPP amanyɔku no ebedi nkunim a ɛkyɛ so binsi da ɛwɔ Ashanti mantam hɛ wɔse hɛ ɔka kye mu praise obi ankena komanto ne yɛm na akɔ soro ba fam a NPP amanyɔku no ene bedi nkunim ɛmfa ho ne se sofo bi atwe ne ho ɛmfa ho se malam bi atwe ne ho ɛmfa ho se bibi asi ɛmfa ho se bibi ansi yɛ di ewom de nyam aka no ɛno na ɛbɛbɛm nyankopɔn aka kyerɛ no sɛ ɔnkan kyerɛ NPP amanyɔku ne sɛ 2024 abato yi ɔmbɛwi ne ɔmbɛdi nkunim asa atoa so ɛde akɔ 2028 na 2028 nso ɔmbɛsan ɛde nkunim na ɔkan ɔkyerɛ mu sɛ ɔno ɔnim na ɔgyidi anyankopɔn aka kyerɛ ne sɛ 2028 yɛto aba ɛsa de ma Dr. Muhammad Bawumia wie a ɔbɛyɛ free tertiary ama obi a ɔpɛ sɛ ɔkɔ tertiary biara no wakɔ ne free wɔse wei mpo wate sɛ Dr. Bawumia ɛrekeka sɛ sɛ ɔnya awi ne 2024 abato yi a free tertiary no ɔbɛhyɛ aseɛ ɛde afiri nipakuo bi mu ɛso aha ɛyɛ ɔbɛnfo radio momia kɔ nyɛ kɔtie prophet Paul Kusi Apia ebra na owo untimi radio
me akoye yinu me beka ba bia na obeda nyina me beka do na obenya even beka se obenya 64% me boa ene onye 62% na ese ene ne yese abeka se obenya 50.9 okay
50.9
okay me busa se
consistently waka sa
oyene ba omunko from 2016 up to ne no omun hwe se general election me beka omu 44 year lotto number etoy Nana do 53. 2020. Menkwa na urade nyankopɔ di mbeka se nana do benya 51%, 51.3. E see. Ma beka se osu nyini. Okay, me se 2028 Bawumia benya 54% to 55%. E bin see.
Yenyan to 2024 abani nwie no.
Adwuma on. Na no hu si fo ni odio ohneba. Bawumia will be the best president ever of this nation. What dia chureto wo? Me beka se en sema Bawumia beka no sebi ebin sida na obeye free tertiary e wani second term en anu ya wa kura na ade send me a na wo yesa wa beka se aba sebi enuamo a ya aba fine ni sei ebi obedi nkan asase ma beka se nipa be pupu adi na chi wu dia gro dia ohene ba enye ma bi wo a me nye ni nyina na me ba beka because now no na no me beka se omu sie nantwie se na nko omu pese omu sie nantwia ma party bi campaign chairman ni omu e wo form nyina na we si se na boss se mo se abambeka no ya ye ho adwuma nyame nti nyame atonsu fa aguso na ade bi omu beye bia ni hon ma beye no weapon forms against Bawumia will never and ever prosper because we know say spiritually you are ahead of them yen nada obi a na Bawumia nyo obi a otam sika tetem krofo na akasese mo ma sofo ni mom na wo oyin ba wa no na edutimi send se prof ma Bawumia mla e ho ni na ne ha no wo pa kasame bua wo a wo ti wo kura na reply ma me kasame bua Eti sangrofo we makan niema tu se mudivo bi atimi aka tre samira ses obi pese odi mampani a this wo be wale ne no ne se we declare se we first lady what ya se abibi antimi ne se ni pay as aba be kase se ya na woni me amaye consistent se Bawumia se no na de se odi ni di no fa enti
wow
ayi ne ba me de Doctor, nyame mone ho ban no ma na ho den.
Amen.
Na obia o kasama ni bia no na no me ba be kan asem bi se o yene ba wo Doctor Isaac o wa wo bom Bawumia ho da ro bia no spiritually you under attack.
Mm.
Doctor Isaac o be kasa asem se obia hia mpa bo me last day.
Mm.
Unse o bi kasa ba Bawumia pa se nyame a me nu mie nu ntem nko a o kasa se bi ti se die Doctor Isaac eni petie pa se nyanyame a ebi anka bi kura within week ya se senko obewu ana wawu ana enti obi a okasa ma Bawumia bia urade mfa ne santo no so niamae kwoso osunsumu enchantment e kwoso but nyame ho ade ni ne tumi e wo ye so ne ye de bitu obi a so urade be hwe obi a ne Bawumia so a obeye campaign awie ayi ne running mate awie a and Kasaya Becosu Aboni Biama. A Santa Radian so Apati Niniamo Muya or Neba Mujina ran about no mu chamwa ye and wanna say I'm from free be ye neighbor. Tido mu yes Apati Beba Santa Radian said see 2028 you know. Both 2008 both imams, prophets, pastors say a bon pay ma Bawumianano. Titru ni ya e dia Santa region she ensa no minim se yes ya solid e be yen solid traso sa na minim se wie no nyame ma ye ni nkugo na ye ni musu nwa ase e me papa wo ho na mizaya no nso ne Bawumia obeye o man ni yin nyina amaye
amaye
nyina